Ishure kaminuza ryo Burundi ryifadikanije n'ishirahamwe zirikana UB95 rihurikiwemo n'abacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu bwabaye mu mwaka w'1995 mu bigo vya kaminuza y'u Burundi vy'Ibujumbura n'ubwo mu mwaka w'1996 izeye igitega ryaributse ku ncuro igira 27 ubwo bwicanyi mu nkuka ya misa yaherejwe n'umusaserdoti w'umukama kuri uwo munsi yishimikije inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Matayo mweranda ikigabane cha gatanu umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 24 yamenyesheje ko uwo munsi atari umubabaro ahubwo ari uwo kwizera no kwizigira bituma buri kiremwa muntu asenga Imana.
Umunsi umunsi w'umubabaro ahubwo no munsi ukwizera umunsi ukwizigira kwacu gutuma dusenga Imana maze tugasaba ubumwe tugasaba urukundo tugasaba gusubiza hamwe hagati yacu tukabisabira n'igihugu cacu u Burundi. Ijambo ry'Imana tugomba twishimikize niri dusanze mu nkuru nziza ya Matayo igigabane cha gatanu kuva ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Uzora mukagirisha b'umugenzi we azobibazwa ku rubanza. Uzora mukagirisha b'umugenzi we azobibazwa n'Imana, azobibazwa imbere ya sentare. Bavukanye twaje gusabira abanyeshuri bagandaguwe muri kino kigo cha kaminuza haciye imyaka 27. N'umunsi wo kwegera Imana twicishije bugufi tubanje gusaba ikigongwe kugira ngo igisabisho cacu gishikire Imana koko maze abo dusabira baronke akoyoko baheze baterwa iteka ryo kubona Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni iryo kugira ngo ntihagire n'umwe agirisha b'umugenzi we kugira ngo ntaza bibazwe ku rubanza kugira ngo ntihagire n'umwe atsindwa n'ishavu atsindwa n'umutima mubi ngo ahave ngo ahavagira ibidakorwa ahubwo tube abantu b'amahoro.
Yasozere yamenyesha ko bitangaje kubona abarundi benshi barabatijwe kandi bemera Imana ariko ivyaha bikaguma ari umurengera.
Yezu ati uwuzora mukagirisha b'umugenzi we azobibazwa ku rubanza. Mwe bababwiye ngo ntimwice mugabo je ndababwiye nti n'ishavu ryonyine uzoribazwa. Bavukanye abarundi benshi twarabatijwe barundi benshi baremera Imana mu bintu abarundi bahurumbira cyane ari benshi bagahurira ko harimo ugusenga mu madini atandukanye ukwemera ko bazi Imana. Mbere mu Burundi nka twese dufise amazina abiri, izina ry'umuryango n'izina ryitwa ngo ni iry'ubukristu kandi izina ni ryo muntu. Benshi turazi Imana, turafise akaranga k'abana b'Imana na kare twarimwe mu gasho k'Imana. Igihe twabatizwa ikana kenshi mu mwaka turabisubiramwo tuti turakanye Shetani n'ibikorwa byayo n'inyosha mbi zayo kuko twebwe turabana b'Imana. Turasaba Imana ikigongwe kenshi uko tugiye gusenga cyane tugenda kwisabira ikigongwe twebwe nyene kubyo twakoze kugira ngo tube abana beza abana b'Imana mu nzu. None ubu bisha buvahe, none abakora ibibi bavahe, ibicumuro vy'agahomera bunwa nk'ibi twibuka uyu munsi bivahe. Bikorwa nabande? None bikorwa n'abapagani batabatijwe, mbega bikorwa n'abatazi Imana? Mbega abo bantu batagira ubuntu hamwe bokora ibintu nk'ibyo bavahe? Abantu batagira ikinya batumva ko ari kibi n'iciza maze ngo batore iciza kandi umuntu ari umuntu ahengamiye kuciza. Abo bantu bashobora kwitiranya ikibi n'iciza kugeza kuri ugo rugero, abantu nk'abo bavahe? Bavukanye Yesu Kristo atubwira twebwe ati nimutarusha ubutungane abigisha n'abafarizayo nimuzogeze ikirenge mu bwami bw'ijuru.
Mu ijambo ry'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yarashimiye cyane leta y'u Burundi ku ntambwe imaze gushikako kuko bamwe mu nkora barabahekuye kaminuza bamaze gufatwa no kurengutswa imbere y'ubutungane.
Ariko turashima leta y'u Burundi imaze intambwe leta y'u Burundi imaze gushikako kuko bamwe mu babikoze na cyane cyane wararongoye ishyirahamwe ry'abanyeshuri asere ngaha kuri kaminuza yitwa Clement Nkurunziza aramaze kurengutswa imbere y'ubutungane aho yafatiwe aho yari yagiye kwinyegeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba amaze no gukatirwa ibihano bijyanye n'ibyo yagirizwa tukizera ko n'abandi bafatanije gukora ako kabi kabishe bazoheza bagafatwa bakishyura ibyo bakoze kuko biragaragara ko atabikoze wenyine ibyo bikaba byafasha cyane mu kuruhurira imitima y'ababuze ababo igihe ukuri koja habona ababikoze bose bagakubitwa intahe mu gahanga
yasozereye ijambo ryiwe amenyesha ko kaminuza y'u Burundi itazigera yihanganira uwo wese yorota kubiba urwango mu rwaruka rwayo canke ngo atere umudugararo mu bigo vya kaminuza
kaminuza itazokwigera yihanganira uwo wese azorota kubiba urwango mu rwaruka rwayo canke ngo atere umudugararo mu bigo vya kaminuza nta ntambwe n'imwe azoduterana naho hakiriho abibaza ko byo babigishoboka nibateshwe bati kuko abana b'u Burundi bararikanuye kandi ingingo zikenewe zose zarafashwe kugira ntibizongere gushika tukaba mbere ubu tumaze gushiraho amakomite ajejwe umutekano mu bigo byose bya kaminuza amakomite ahurikiyemo bose kugira ngo tuzitire tutaronegwa kandi umwe wese yumve ko akingiwe bihagije twariyemeje kandi guha indero nziza urwaruka ruri mu bigo bya kaminuza tubicishije muri bya byigwa byo gukundisha igihugu kugira rukurane indero nziza n'umutima wo gukunda no kwitangira igihugu cyacu
waserukiye ishyirahamwe zirikana UB 95 yamenyesheje ko igenekerezo rya 11 ruheshe uyu mwaka w'2022 rikwije neza imyaka 27 irangiye muri kaminuza y'u Burundi habereye ubwicanyi bw'ihonyabwoko by'abanyeshuri b'abahutu
kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 11 ruheshe umwaka w'2022 turamutse twibuka imyaka 27 iheze hano muri kaminuza y'u Burundi habereye ubwicanyi bw'ihonyabwoko ry'abanyeshuri b'abahutu numunsi mubi ku miryango yahaburiye numunsi mubi kuri twebwe abacikacumu numunsi mubi kuri mwebwe mwese muri ngaha numunsi mubi ku gihugu no ku isi yose kubera ko ugo rwaruka kwariko rurarondera ubumenyi bwo guteza imbere igihugu cyacu n'isi yose kukaba nkako mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995 mu bigo yaha ibujumbura no mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 hariya mu kigo cy'igitega izege imigwi y'abanyeshuri bo mu bwoko bw'abatutsi ishigikiwe n'inzego zari zirongoye kaminuza y'u Burundi hamwe n'abari bajejwe umutekano aho nyene barateguye guhonya zina muhutu yiga canke akorera muri kaminuza muco bise gukubura imicafu mu bigo byose bya kaminuza y'u Burundi
yabandanije amenyesha icivugo cisunzwe mu kwibuka izo nzirakarengane zagandaguwe zuhorwa uko Imana yaziremye zisa
uyu mwaka twashatse kwibuka abo bene wacu tubicishije mu civugo kivuga kiti ubutungane bwiza buhumuriza imitima yatuntuye ukwibuka abacu bishu n'uburenganzira bwacu bwo kurimbura urugero rw'ubukora bara bw'abajya bicanyi bakoze iryo bara hamwe no gushimangira mu majambo no mu ngiro kugira ako kabi ntikazosubire kudukora mu nda mu gihugu cyacu eka mbere abasheshe ayo maraso bose bayabazwe imbere y'ubutungane.
Yasozere yamenyesha ko ishyirahamwe zirikana UB95 rikorana neza na Kaminuza y'u Burundi, acaboneraho no gushima ingene ibyibutso by'ubwo bubisha byubatswe muri Kaminuza y'u Burundi, acanatanga intererano y'ingene bimwe muri byo byokwitwa
naho biruko. Nagira menyeshe ko ishyirahamwe ryacu zirikana UB95 na Kaminuza y'u Burundi dukorana neza. Turakenguruka ibyo dukorana cyane cyane mu kuza turibuka uko umwaka utashe abo bagandaguwe. Turashima cyane gose ingene bubatse icibutso cyo kwibuka bajya bagandaguriwe mu bigo bya Kaminuza y'Bujumbura. Twagira rero kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 naho nyene dushime ko inyubako y'ivyigwa n'amanama twemerewe ko izokwitwa izina ryo kuzirikana rijya bara ko isa n'iri mwiherahezo. None rero turabasabye kumugaragara ko Kaminuza igihe izoyinjira yo yinjira yamaze kuyita ndashize utuburungu tubiri nduguruye na twamugina inzu yo kuwa 11 ruheshi 1995 ndugaye twamugina gucyo izame yibutsa abayigamwo canke bayihuriramwo ako kabi kabaye bace bakagira kirazira mu bikogwa no mu ngiro zabo.
Amaze gufata ijambo urongoye umurwi wo kuvuga n'ukuri no kurerekuriranira yamenyesheje ko amatohoza kubahekuye Kaminuza y'u Burundi n'abavyeyi yamaze gutangura kandi ageze ku ntambwe ishimishije.
Amatohoza yishura ibyo bibazo byose bejeje gushikiriza yaratanguye kandi umugwiseve uyagejeje ahantu hashimishije. Rimwe na rimwe si byiza kubivugira hejuru, rimwe na rimwe si byiza kubivugira hejuru. Amatohoza ageze kure, abakuze bakokeza barazwi, abanyeshure bani gacanje bagacumita inkota abandi benshi murabazi, abari mu gihugu, abagiye mu mahanga n'abamaze gusezera isi benshi murabazi. Amatohoza y'ivya vuba aroroha gutuzumba amatohoza y'ivya kera. N'ivya kera biriko biramenyekana. Ibitangaro vy'Imana nuko bimeze. Inyuma y'igiti c'umukaratusi, inyuma y'ingundu y'igitoke, Imana ya misigaho icabona itangi inkuru haize imyaka 50, 40, 30, 20 nivyo tumaze iminsi tubona.
Yasozere yashikiriza impanuro zofasha bamwe n'abandi kwigengesera ikintu icari co cose coza kibiba urwanko n'ubwicanyi muri bene Burundi.
Ivyo bizoshoboka habaye ibintu bikurikira twofata nk'impanuro twosangira kuri uno munsi. icambere abavyeyi nibigishe abana babo kubana neza nabo badasangiye ubwoko babigishe batugaya madirisha n'inzugi kwata mahoro y'abatusi bonye nashoboka kwata mahoro y'abahutu bonye nashoboka kwata mahoro y'abatwa bonye nashoboka amahoro nyakuri narya shinzi imizi mu mitima yubaha ikiremwa muntu amahoro azira kagaye no gucinyiza abandi ayo mahoro yanku budumbi dumbi agafasha abarundi bose gufatana munda
umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yarashimiye indongozi za kaminuza y'u Burundi ku ntumbero nziza zihaye yo gusubiza hamwe mu gusangira kabisi na gahiye yaboneyeho nakaryo ko gutekerera impanuro urwaruka rwiga mu makaminuza atandukanye yongeraho z'abavyeyi bahekuriwe muri kaminuza y'u Burundi
nashaka kandi gukengurukira imwe bivuye ku mutima na cyane cyane ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi hamwe nishira hamwe ry'abacika cumu zirikana ube 95 bo babana ntaryo bakora ibishoboka byose kugira ngo uru rubanza rwame ruba buri mwaka biragaragara koko ko ivyari magera vyageruye kwa tarababuze ababo gusa canke amashira hamwe aharanira gateka kazi na muntu gusa batamba birorera mu gutunganya urwo rubanza rwo kwibuka abanyeshure babahutu biciwe mu bigo vya kaminuza mwerekanye ko umuryango wose wa kaminuza y'u Burundi mwagiye hamwe mugatunganya igikorwa nk'iki ivyo mbere vyerekana ko ivyabaye mwese mu biteri byatsi ko mudashigikiye na gato ababikoze bukaba rero ari n'ubundi buryo bwo kwikura ko iceyi kumugaragaro mu kwitandukanya n'abakoze ako kabi kabije ivyo navyo bikaba bibatera iteka bitanga kandi umwizero n'agateka kuri kaminuza yanyu no ku gihugu cyose nkaba rero ku izina rya Leta y'u Burundi no ku izina ryanje nyene mboneyeho akanya ko kubakeza ku ntumbero nziza mwihaye yo gusubiza hamwe ngaha muri kaminuza y'u Burundi kuko atamacha kubiri y'ubwoko akihavugwa egusangira akabi nagahiye nibyo bisigaye bibaranga muri kaminuza y'u Burundi eka mbere beno kurekuriranira kugira ngo kaminuza y'u Burundi ishobore gushira imbere nk'umuzinga kuko turazi kandi turemera yuko uruhara gwa kaminuza mwiterambere ry'igihugu cacu ari ntasubirizwa hamwe rero mworangwa n'ingendo y'amacakubiri mugasubira mu bwicanyi nk'ubu twumvise igihugu cacu naho coshika nkaba kandi shimiye nabo bose bagize uruhara kugira ngo iciyumviro n'umugambi nk'uwo ushinga imizi mu muryango wanyu wa kaminuza y'u Burundi nkaba ntokwibagira gushimira cyane ishirahamwe amepesi gira ubuntu nazirikana ube 95 yoyo kuva na kera yamye yitaho ico kibazo nubu akaba yaje kwifatikanya na kaminuza y'u Burundi muri ibi birori mboneyeho rero akanya ko gutera kamo urwo rwaruka rwacu rwaba ururi ngaha canke ururi mu yandi makaminuza ngo ruve mu macakubiri y'ubwicanyi asiga iceyi urwaruka rwose akongera agatukisha kaminuza n'igihugu cyacu. Twifuza ko urwaruka rw'uno munsi rwiga mu makaminuza atandukanye yaba ya leta canke ayigenga gorangwa n'umutima wo gukundana, gusoneranira, gutsimbataza agateka kazi na muntu, gukunda igihugu cabibarutse eka mbere ebe no kucingura.
Yasozereye ijambo ryiwe amenyesha ko uyu munsi mukuru atari uw'ubwoko bw'abahutu babuze, ahubwo ari uwabo bose bakundi azina kiremwa muntu bakazirana n'ubwicanye.
Uyu munsi mukuru s'ubwoko bw'abahutu babuze, ahubwo n'uwabo bose bakunda zina kiremwa muntu bakazirana n'ubwicanyi. Nico gituma tuhamagariye n'abandi bakozi canke abanyeshure bo muri kaminuza bose boba bibaza yuko uru rubanza ari urwo kwagiriza abari mu bwoko butandukanye n'ubwabishwe kuza kwifadikanya n'abandi mu birori byo mu mwaka uza, kugira ngo twese turi kumwe twiyamirize amari nkayo, nihagire n'umwe azorota asubira kuyakora kanatsinda. N'uwaserukiye abacika cumu yavuze yuko mu bahutu bacitse ku icumu hariho abanyegejwe na bene wabo b'abatutsi canke ababuriwe na bene wabo b'abatutsi mbere bakashobora kurokoka. Ingeno nk'iyo rero niyo yo gushigikira muri kaminuza y'u Burundi, mwame musenyera ku mugozi umwe kugira ngo ubumwe bwame musasagaye aha muri kaminuza.
Ibirori vy'uwo munsi vyasozerewe no kunamira no gushira ingori z'amashurwe ku cibutso cizo nzira karengane cubatswe mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ku Mutanga.